Turashoboye
ni gani uca kuvuga kuri ntara ya Gitega aho duhakanya abanegihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ibyo ariko barangura birata ndetse byotuma n'abandi bakurikirwa
bakunze ibiganiro ndetse n'amakuru bicya ku rubuga rw'intara nziza ya Gitega turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi Ikiganiro turashoboye kiba yagira bimwe mu bikorwa byiza byo guteza imbere intara ya Gitega biriko bikorwa n'abenegihugu bo muri iyo ntara nyine
Byumvura Eric numuyabaga wo kumutumba rutegama komine Gitega ndetse akaba naheruka kuronswa gashimwe n'umukuru w'ubucu Burundi ku munsi mukuru w'umuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi n'umwe mu gwaruka yashoboye gutera imbere ahereye ku bworozi bw'ibitungwa bitobito anatako arateza imbere bamwe mu babanyi biwe mu kubaha inkwavu borora ku buntu ku wa 11 rusama mwaka 2022 yaronkeje inkwavu 52 imiryango indwi ni koperative y'u aruka ihurikiyemwo abanyeshure bo mashure shingiro bo kuri umutumba avukako hamwe namwe mwamenyesha makuru bo mu ntara ya Gitega kugira nabo nyene bazoshobore kwiteza imbere biciye mu bworozi umuryango umwe waronkejwe isuguru n'uruvyara abandi bahabwa urukwavu rufise amezi kandi ku buntu izo nkwavu abazironkejwe zivyaye bazosubiza zibiri uwazibahaye kugira habandi izindi nazo bazoshabokorera abagenzi babo izisigaye baheze bagende baraziha ndahana hama nabo bazoce bironkera umwavu inyama hamwe n'amafaranga byumvuhore Eric yavuze ko agashimwe ari kuroswa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kamuteye intege ari naco gituma abandanya akora ivyo
iyo katabara karaduteye intege ibi idukoze no muzi nitwari kubikora nitwari gufata imisi mike tukarose ngo duce dutanga inkwavu zingana nk'uko Nukuvuga yuko ni kintu caduteye intege cyane cyane gose kandi dushimira umuntu wese yabidufashijemo kajya gashimwe sinovuga ngo nakiwanje nagashimwe natuye abavyeyi banje nabo n'abantu bose bagize icyo banterera umuntu wese ku ruhara rwiwe
Byumvuhore Eric ngo intumbero afise ni kugwiza ibyo bitungwa bitobito mu miryango kugira abantu baronke ibyo bafungura bongere bikenure ariyo mpamvu adashira imbere kugurisha kuko yasanze agurishije izo nkwavu ubu bwoko bwazo bwoca buhona kandi ari ubwoko bwiza ubu akamaze gutanga mugo buryo nyene inkwavu zirenga 180
intumbero dufise ni yo yuko umuntu yakora amaboko mu mpuzu tugakora umuntu kubera ikintu cyiza akibonera kuwundi nazo turafise aho twabiboneye nico gituma dushaka yuko natwe intumbero dufise hari uwundi wabitubonera kugira vyige inkwavu tumaze gutanga inkwavu 144 umunsi twongeye ko inkwavu 50 no kuvuga ni inkwavu zibaye 194 no kuvuga yuko ihangiro twihaye nuko ata munyagihugu numwe aha kumutumba meme uno kumutumba vyaramaze kurenga ubu hari hano abandi bazitora batari ngaha kumutumba twifuza yuko ata muntu numwe yoba adafise urukwavu ngaha iwacu rwamuka kuri jewe uvuga bati ubu no ubwoko twakuye kwa Eric ni inkwavu za kijambere urukwavu rumwe rurashobora gupima ibiro 6-5 bituma umuntu ahageze yuko yorugurisha ashobora kurugurisha 40,000 nayarenga nico gituma twahisemmo akana gatoyi kaba kagurwa 10,000 ariko baca bagura agasuguru nakanyana 20,000 hari umunyagihugu mutoyi adashobora kuronka ivyo 20,000 byo kugura ako gakwabo nico ntumbero twaciye twiha kugira ngo twese tuzironke kandi twese tuzigwize nihagirishira hamere zikenera rizeri zironke muri twebwe nyene abayene gihugu ngahafi nico gituma duca tuzitanga kugira zibanze zigwire mu banyagihugu bose kuberana twebwe ntidufise amikoro arenze yo kuvuga yuko twotunga izishika 1,500 canke nizirenga ariko tuzitanye mu banyagihugu twese n'uzokenera inkwavu 1,000 tuzosanga twese kubera twagiye hamwe twamaze kuzironka twebwe urukwavu turuha umuntu twarukingije twaruhaye imiti y'inzoka n'amamiriti vitamine tumuha urukwavu rukuze nk'uko mwabibonye rushobora kugenda iwe ntirugire ingorane kandi nubwo gogira ingorane ni gwarukundo nyene nubwo gogira ingorane tukuma muri gwarukundo nico gituma hajya umuntu turumuha si ukuvuga yuko turumuha kubera atamahera abafise yo kurugura ahubwo turumuha kugira ngo twunge ubucuti twunge ubumwe niyagira ingorane menye yuko na jewe arije nzoba ndazigiza niya mpamagara nze kurabagwa rukwavu nzogenda nkuko ari ugwi wanje nuko ari ugwi yiwe muga ampaye amahera no kuvuga twoba duhereje ngaho nyene byo babiheze muga ubu ugiyewe uwo ndazihaye wese muri mwese twunze ubucuti nzomugendera azongendera
amaze guhabwa izo nkwabo byumvore Eric avuga ko nabenegihugu mu miryango yabatwa batasigaye inyuma mu kuroswa izo nkwavu abazihawe bakaba bakenguruka bakanabona ko bizobagirira kamaro uyu mukenyezi ati chatumye nshaka korora agakwavu nuko nabonye abamaze guha izo nkwavu ziriko zirabateza imbere
akazina kanje nitwa Shimeza Imana Nasia cimvira cyo korora agakwavu nabonye abandi babanye bazitunze nanje niyumva imwishaka ryuko nanje noronka gakwavu kugira nzoronka amase hanyuma ninagira ikibazo nkagwara canke nkagwaza nkaca ndakagurisha kugira ngo ure mituweli canke ngo imiti yo kwivuza twanezerewe cyane aho nyine je nk'ibimubwira numva aranyemereye naranezerewe cyane imwe bivuye ku mutima cyangwa masenga mvuga ati mana uzomushoboza umutima w'urukundo afise gira hanyuma zoshitse isezerano nenda mushimiye cyane bivuye ku mutima w'urukundo yabandanije twimvira ko nanaka bashikije isezerano natwe birazo tugirira ikimazi tugende dutunge tworore tugwize umwimbo
eka nabasere ubwo bahawe izo nkwavu barashima
twe tuvyakira neza cyane kandi uwo mutima tukivuze ko yohorana akazarabwira nabandi kuko nakari twahereye kutwenyene umuntu atita umuga gukorora n'ubugugu gose bakarihenda cyane kuko bitungwa bitobito uraca gutunga cyakundira hama ko bitutwavu tugabiwe duhawe na ino shirahamwe tumvikana hamwe zikunze zikakunda ejo shobora kuronka n'imene
irakoze Rafael aje kumenyekanisha makuru y'intara ya Gitega akaba umwe mu menyesha makuru baronkejwe izo nkwavu amenyesha ko kuba nabo nyene bitabiriye uwo mugambi ubwo bworozi ari mu ntumbero yo kwiteza imbere hampande y'umushahara bahabwa gutyo mu miryango yabo bahora bajya agakwavu bagasumye baze barakajya bitabagoye avuga kandi ko bafashe ya mbere mu korora n'abandi bene gihugu baheza bakabarabira ko
tumaze kumva akamutse twatwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi aho yavuze ati abakozi ba leta nimurondere akandi kantu namwe mwokora ku ruhande kugira maranye musahiriza mu muryango nico re cyantumye nanje noshobora nanje kugerageza ibijanye n'ubworozi nkaba ntanguye abamenyesha makuru burya turashoboye kuko usanga duca mu bintu byinshi usanga turonka inyigisho nyinshi nyinshi zitandukanye mu sata bitandukanye rero byo bavyiza natwe dufatiye akarorero ibyo indongozi zigisha natwe nkamenyesha makuru tugaheza tukabishira mu ngiro ibyo bizonafasha no gushira mu ngiro intumbero ya leta mvye leta nkozi abandi bene gihugu aho zogenda no kubabaza ibibazo usanzwe uzi mu mugarunaka uko byifashe jewe rero mvuga ati niterambere rikomeye kubona umwene gihugu muto muto ashobora kubatunze inka zishika zitanu yahererwa kwavu natwe nk'abamenyesha makuru canke nk'abakozi ba leta urumva yuko tubifashe mu ntoki muri kajya kanyaga tuba dufise tugakora uwo mwuga wo korora ndetse no kurima kijambere ntacyo buza natwe ya mifuko yacu ibogaboga amafaranga maze umunwa wacu nawo ukaronka icyo fungura
Jimvure Eric ahamagarira ugwaruka kwijukira gukora imigambi y'ukwiteza imbere bahereye kuri bike bashobora kuronka
umutahe wo guhera ku nka uragoye ariko duhereye kuri gito turakura nico na nkunze kuvuga ushobora kuyumvira yuko inka nini ya hajya uza kuyigura miliyoni 5 ariko urugo rukwavu ukacyuruhabwa kubuntu ukacha wiyumvira yuko urukwavu mu mwaka ruvyari turo 6 akana kagugwa 10,000 urumva no kuvuga yuko duhere kuri ako gatoyi tuzoshika ku mpene tuve ku mpene dushike ku nka dusange ryahangiro ry'umukuru w'igihugu baguma bavuga bati bito birakura kandi twese tugiye hamwe birashoboka tuzosanga vyakunze umva rero je niyo ntumbero mvuga yuko nta muntu numa kuye kurera amaboko canka kuye gusuzugura ikintu ngo nuko ari gitoyi gito nico gikura kubera muri twese ndibaza yuko uko turi ngaha nta numwe yahereye gutambuka twese baratureze turakura kandi no munamwebwe mwashitse kure mukiga nta numwe yahereye muri kaminuza ngo ahama agume yururuka kugera mu wambere yahereye mu wambere arashika muri kaminuza
haruhande y'inkwavu byumvore Eric akaba yoroye nibindi bitungwa bitandukanye
Tu
turashoboye
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 turashoboye niganiro cyo kuvuga gwintara ya Gitega aho tubakanya abanegihugu mu ntara ya Gitega bakayagira abandi ibyo ariko barangura birata ndetse byo tuma nabandi bakuricigwa
bakunze ibiganiro ndetse n'amakuru bicya ku rubuga gw'intara nziza ya Gitega turabaramukije twongera tubaha ikaze mu kiganiro turashoboye cyo kuri uno munsi Kiganiro turashoboye kiba yagira bimwe mu bikorwa byiza byo guteza imbere intara ya Gitega biriko bikorwa n'abenegihugu bo muri iyo ntara nyine